E te kapa wawa e takahia ringa ringa pa kia e tōna tita.
E ngāi hui e nō.
Keep them.